y'Uburundi yafashe yari yayiteguriye amabanki naze atora amafaranga bifuza arahari ko hari kino cicaro hakabaho n'amashami atatu ingozi igitega no mu Rumonge aho hose ibanki ya Repubulika y'Uburundi yarorereye turarorereye yuko ayo mabanki aza gutora ayo mafaranga maze ashikirize abene gihugu twegwe turorereye yuko amabanki aza kuyatora uko bavyifuza no gutelefona bakavuga bati turaje gutora amafaranga ngana gutya hanyuma tukayabahereza.